bathi sekwanele bafuna uhulumeni angenelele. Laba besifazane bathi abokufika kuleli abangenawo amaphepha asemthethweni abagunyaza ukuba kuleli ibo kanye abawuhlupho manje kufanele baphindisele emazweni abo. Baqhakambisa ukuthi kungani banqume ukuba yingxenye yemashi Operation Dudula bamashele eminyangweni wezokuvikela. Kumenze ukusebenza emigwaqeni yasePitoli njengoba besifazane bebemashele eminyangweni wezokuvikela. Kube nezigameko kuzokusabisa ngesikhathi abamashayo bedlula kulapho abadayisa emigwaqeni abangobukufika kuleli. Ngale kwalokhu isimo siphinde sadamba izindawo zokudayisa zabokufika zihlengiwe. Phakathi kokunye amakhala ngakho eminyangweni wezokuvikela ukuphindisela bonke abokufika kuleli abangenawo amaphepha abagunyaza ukuba kulelizwe.
Demands are that we're demanding a mass deportation of illegal immigrants, and we're demanding that they deploy more of the army in the locations and, you know, into also the cities around in South Africa.
Ungqongqoshe wezokuvikela uThandi Modise akazange alwamukele uhlu lwezikhalo njengoba eseRussia.
I feel the pain, oh mama, abayifilayo, because I have four sisters. Inhliziyo zenu ngizizwa zishaya kimi ngoba nami nginabosisi abawu 4. So nginizwile kanti futhi lento eniyenzile ngiyithatha personal.
I-Operation Dudula ilindele izimpendulo kulo ekhala ngakho ezinsukwini ezisikhombisa ezizayo.